byamamare mu kadomo tubasaba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu bayita Isha Cinema Isha Cinema presents tubatwika hagashya koko.